Molo,
Molo,
Ncebo.
kunjani incweke yami?
Saphila, saphila, Ncebo.
Sigcinekile nathi. Awusekuyilo lelo
Asigcineki.
xesha.
Ya, sekuyilelo hour nje, incane.
Awu, siyabonga bakithi, siyabonga kakhulu. Hayi, nathi sesikhona ukuzolalela.
Wow, siyabonga Ncebo, siyabonga.
Hayi, incweke yayigcine ikhulume ngokuthi nami angoba kulife sengithi angisale sengibika ukuthi sengiyatholakala, ngizokusendela ilokhuzani zokufollowa nge-akhawunti yami, then sikwazi ukuthi
Okay.
sibe ndawonye nami uma sengikulife. Enye kodwa
Singathi
akusiyona le, ngizobhala nje lapho ku-inbox ngithi ayibongwe inciko, uzobe usubona ukuthi yimina.
siyabonga siyabonga
Naleyo kodwa iyasebenza.
okay,
Amen.
sibonga siyabonga kakhulu Ncebo. Thank you Ncebo, thank you. Oh,
Aye.
siyabonga. Awu, alihamba ihamba ikhiwe indlu ya Jesu bazibona. Umzimba kaKristu awakhiwe. Molweni, 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 molweni bazalwane. Molweni, molweni, molweni. Molweni, molweni. Ngiyazi ukuthi le live beyingalindelekile bazalwane. Especially at this time, kulesikhathi. Akekho becabanga ukuthi kungenzeka kube khona umuntu ongena kulive. Bazalwane, ulive nje wanamuhla awuzukulasta isikhathi eside. Ulive, akuzukuba i-hour noma kuzokuba ama-hour, mhlawumbe kuzoba isikhathi esincanyana. Let us pray, bazalwane, let us pray wherever you are, let us pray egameni likaJesu. Let us pray, ngiyanibingelela endaweni ezahlukahlukene. I greet you all in the mighty name of Jesus. Alikho elinye igama elinikeziwe ebantwini phansi komhlaba nasezulwini. Kuyinkosi ezulwini, kuyinkosi emhlabeni, everywhere kuyinkosi uJesu loyo. Alikho elinye igama, alikho, alikho. Wayekhona ekuqaleni engulizwi, ulizwi wayekhona ekuNkulunkulu enoNkulunkulu. Konke sikubonayo akukho okuvelileyo okungaveli kulizwi. Akukho bazalwana, akukho, and akukho la singabalekela khona, whether you like it or not. Akukho, akukho la ungabalekela khona, akukho. Abantu abayosinda esikhathini samanje, abantu abayobalekela enkosini, abantu abayobalekela egameni likaJesu, abantu abayophephela kuleli gama, ngoba alikho elinye, alikho elinye bazalwane, alikho elinye, alikho elinye. Nantambama sesilala nje busuku ngithi alikho elinye bazalwane. Asinalo elinye igama esisinda ngalo, asinalo elinye, asinalo elinye, asinalo elinye igama phekwa amagama wonke, kodwa alikho elidlula leli. Alikho igama lekhavanenti, igama lasethembiso, igama osiyami awu elingavotelwanga muntu, igama elasuka ezulwini straight laya kumnikazi walo, igama elinamandla. Athi uNkulunkulu ku-Abrahama, ngiyafunga namhlanje, ngifunga ngisho nangegama lami, ngegama lami ngiyafunga, ngifunga ngalo impela ukuthi lokhu awu Nkosi yami igama elidlula amagama wonke, phekwa amagama wonke, alikho elinye. Uyinkosi yamakhosi, lithi iBhayibheli imibuso yonke iyakushabalala, kodwa obakho ubukhosi, ubukhosi obuyingunaphakade, amazulu nomhlaba ayodlula athi izwi lakhe limile, ubukhosi bakhe buyingunaphakade, ubukhosi obungadluliselwa to someone else, upriesti obungadluliselwa to someone else, upriesti obuyingunaphakade. Bazalwane, akukho la singaya khona noma ngabe kuthiwa iziphi izimo esibhekana nazo, kodwa kukho kwenye indawo la singabalekela khona. Ayisekho enye indawo bazalwane, asisanayo enye indawo esingabalekela kuyo, asinayo bazalwane enye indawo. I want us to pray, usaselapho ekhaya lakho lapho ukhona, I want you to pray. Ukhuleke ngamandla, ukhuleke ngamandla, ukhuleke ngamandla, ukhuleka ngekutshetha, ukhuleke uthini, but I want you to pray wherever you are, just pray in the name of the Lord Jesus. Lapho ukhona, just pray mzalwane, pray Ncebo, pray Ncebukazi, lapho ukhona ukhuleke egameni leNkosi yethu uKristu Jesu. Isikhathi lesi ngithi nje ngicela ukuthi sikhuleke bazalwane, sikhuleke nje ngempela, sibonge uNkulunkulu, sikhuleke, sinxuse noNkulunkulu ukuthi abe nathi, asibiyele ngasikhathi zonke, asigcine kulesi sikhathi. Akusona isikhathi esilula, isikhathi esibi kakhulu lesi bazalwane. Iy'khathi ekwaprofesa ngazo ezingekho lula, azikho lula for anyone, azikho lula, kodwa akekho umuntu kulesi khathi samanje uzokwazi ukusurvive ngokungokwakhe engathembele egameni elinamandla. Akekho noyedwa, akekho, akekho. Akuso sona isikhathi la uzothemba amandla akho khona, and your own strength and your own power, kodwa isikhathi la bazalwane sidinga khona uNkulunkulu ngamandla. I want us to pray wherever you are. Let us pray, bazalwane. Baba isiwe inkosi yethu Kristu Jesu, uNkulunkulu wethu, siyabonga, siyabonga ukugcinwa nguwe,
siyabonga uNkulunkulu wethu nasihlwa egameni
likaJesu
waseNazaretha. Nkulunkulu wethu, mana nengxaki yakho
wena wedwa
egameni likaJesu isazosabela. Nkulunkulu wethu, ilizwi lakho siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu, yembathe Nkulunkulu wethu, yesihle Nkulunkulu wethu,
siyakhuleka
nayo Nkulunkulu wethu emoyeni yobumnyama. Nkulunkulu wethu, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, Nkulunkulu wethu, akekho esingamlinganisa nawe. Siyathandaza Nkulunkulu wethu nakulesi sikhathi. Nkulunkulu wethu, inceki yakho isazosiphiza. Nkulunkulu wethu, isazosipha
ongokwethu.
Nkulunkulu wethu, zasekhaya, yebo Nkulunkulu wethu, yembathe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Isandla sakho sokusa masibe phezu kwekhanda layo. Nkulunkulu wethu, siyathandaza ukubuya sihle. Nkulunkulu wethu, igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu, uthezwini lakho masishumayele izwi lakho kuyisikhathi noma kungeyizo, ngoba kuwentulotsentsuku zimbi. Mana ngcwele, siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mana nomkhothwa wakho Nkulunkulu wethu, ibatheke moya ngcwele. Sithandazela Nkulunkulu wethu, moya ngcwele, ngishinta sazoyikhuluma ey'ndlebeni zethu ukuba Nkulunkulu wethu yamukeleke. Nkulunkulu wethu, siyamukele injengoba njalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu, izwi lakho uthi nami uyedebula imisedari yaselibhanoni. Nkulunkulu wethu, thulahlaba wehlukanise. Nkulunkulu wethu, mananjalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, yeqalise ngamandla nangomlilo, ikhazimulise nakusihlwe egameni likaJesu Kristu. Oyinkosi, thatha udumo olukufanele manje kuze kube phakade.
Yeyokhona emhlabeni noma engabe kuthiwa abantu bakho Nkosi uJesu bayakuphika, kodwa uthema bezisola befuna ubuso bakho, wathi uyawubeza usezulwini wehle uthetheleni izono zabo. Nanamhlanje ke Nkosi uJesu, qinisa abantwana bakho endaweni ezahlukahlukene, lwisana nemimoya yonke yobumnyama ebakhungathayo, imimoya ye-deception, imimoya yenkohliso. Nkosi uJesu, ake ungenelele kulesikhathi samanje. Siyakuncenga dola lensindiso yethu, singekwazi ukuhamba lendlela yethu yokukholwa ngaphandle kwakho, singekwazi ukuyihamba. You said in your word, siyohamba endaweni ezingameva ekhotheni, ngisho inyoka ziyikusenza lutho, wathi siyophuza ophoyizeni, kodwa we will never be harmed ngoba sibambelele egameni lakhe engcwele. Nanamhlanje ke Nkosi yethu, alikho elinye igama, alikho elinye igama elinikeziwe ebantwini, alikho esingakhuleka kulo. Bonke abayokhuleka egameni leNkosi, they will never be disappointed. Nkosi usho njalo, wathi wozani kimi nayo yonke imithwalo enisindayo, wathi ngiza kuniphumuza, ngizoninikeza ijoko lami elingesindiyo. Nanamhlanje ke we come before you Nkosi, uyasazi njalo bethu, akukho esingakufihla ngisho ngokungokwethu ey'nhlizweni zethu, akukho esingakufihla Jehova. Wazi imidlinzo yethu, wazi abango yethu, Wazi konke ngathi Nkosi Jesu besincusa wena kana namhlanje ukuba ungenelele empilweni zethu. Kwizimo zonke Nkosi Jesu ungenelela kubantwana bakho. Abasindayo endaweni ezahlukahlukene ngenelela Nkosi Jesu. We cast out every evil spirit phezu kwabantwana bakho. Phezu kwezimvu Nkosi Jesu namhlanje sikuthembile. Ukuba wedwa ongasinqobela ezimpini zonke. Akekho omunye singamemetha. Siyabonga ke Nkosi Jesu. Take control nalenhla yebo namhlanje siyabonga nje ukuthi unathi siyabonga ukuthi awusokwashiya siyabonga ukuthi unathi kwizimo zonke wena uyangenelela be with us and protect us and guide us esandleni sakho somusa Nkosi yami siyasaba ukuthi masiphume esandleni sakho somusa Nkosi siyawudwa ngisho endleleni ngoba akekho umuntu ongahamba ngokwakho ukwazi nokuhlakanipha esaphila kulo mhlaba ngaphandle kweguidance of the Holy Spirit siyakubonga ke moya engcwele take care all of our lives. Uduma ngolwakho nenkazimulo namandla ekufanele. In the mighty name of Jesus. Amen. Anginasi isikhathi eside kakhulu bazalwane live nje la ake ngithi live special live special bazalwane sanibonana. I greet you all in the name of the Lord Jesus. Wherever you are, I greet you all. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu. Ngiyanibingelela 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 egameni lika Jesu. Amen bazalwane. Amen. I want us to go to kwenye incwadi nje. Yeah, uJesu sayinkosi. Jesu yabuya bazalwane. Bantu abangena embusweni wakhe baphume kwiimfundiso zenkohliso. Yeah, baphume kwisystem yokusonto. Abantu bazalwane babuyele kuNkulunkulu owabadalayo. Babuyele kuNkulunkulu, babe nobudlelwano noNkulunkulu. Bangabi nobudlelwano namasonto kodwa babe nobudlelwano noNkulunkulu. Sesizokhuluma sithi asiqonde inkosi futhi sisikhuluma into eqondile manje. Sesizokhuluma sithi asiqonde bazalwane. Inkosi ifisa ukuthi sikhulume into eqondile bazalwane. Ukukhonza uNkulunkulu bazalwane asimkhonzeli izinto ezimaterial eziphathekayo esemhlabeni. Akayena uNkulunkulu ngoba he can provide izinto eziphathekayo. UNkulunkulu because uNkulunkulu uyena odalile izulu nomhlaba. Uyinkosi uJesu igama lakhe. Ubukhosi bakhe hayi ukuthi ngingenxa ukuthi wehlele emhlabeni cha wayevele inkosi nje from the beginning bevele inkosi bazalwane. Yeah, course yiko lithi iBhayibheli in the beginning bese lithi God. In the beginning he was God. He was God to Israel. EGibhithe he was God. Ngalesikhathi uIsrael eseBabilonia he was God. Ngalesikhathi uIsrael ethunjwe ama Midianites for over 7 years he was God ngaleso sikhathi. He was God ngalesikhathi kunesomiso emhlabeni kungekho kudla namanzi engekho, but he was able to provide for uElijah. Wathuma ngisho inyoni ukuthi izimfide. Wafitwa ngisho nawo umfelukazi. He was God nangaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi imvukele idepression uElijah eba suicidal ethi Nkosi take my life. He was God ngaleso sikhathi ubeka khona bazalwane. Ubesalokhe uNkulunkulu kumadoda amathathu esithandweni somlindo. Ube uNkulunkulu uDaniela kusiyabi emphandweni wengonyama. Ubeka uNkulunkulu. Akayekanga ukuba uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Akayekanga ukuba uNkulunkulu abapostoli bepersecute emhlabeni. Akayekanga ukuba uNkulunkulu ngaleso sikhathi uJames bemnquma ikhanda. Akayekanga ukuba uNkulunkulu uStefane bemkhanda ngamatshe. Akazange ayeke ukuba uNkulunkulu when uDavid was rejected kosuJesu by his brothers. Ubeka uNkulunkulu uJosefa ekuJosefa bemdayisa bemdayisela eEgypt. Ubeka uNkulunkulu. Ubeka uNkulunkulu Israyeli uthunjiwe. Ubeka uNkulunkulu Israyeli ugcilazekile. Ubeka uNkulunkulu phezu kwezimo zonke ebezikhona. Azange zimshintshe ukuthi abe uNkulunkulu bazalwane. Usawu uNkulunkulu namhlanje. Phezu kwezimo zonke esidibana nazo. Angazi ngikhuluma nobani namhlanje. Kodwa lo mlayezo uspecial. Uspecial kunabantwana bakaNkulunkulu ezindaweni ezahlukahlukene abacindezelekile manje. Bakhona bacindezelekile bayabuza bathi Jehova ngabe kuphi makunjena bayabuza bazalwane bayabuza bathi ungabe ukuphi Jehova uma izimo zinjena where are you why things are happening why these things are happening to us no Israel uke wabuza several times bazalwane I want us to go to a book of Let's go to Romans chapter 9. Romans chapter 9. This is a special message, bazalwane. Bengafisa ukuthula kodwa ke inkosi ayivumanga. Ayivumanga inkosi. Bengamisele nangokwenza le live kodwa inkosi ayivumanga. Romans chapter 9:20. Verse 20, bazalwane. Romans chapter 9, verse 20. The writer of this book is Paul, but I'm not gonna focus on many verses due to wouldn't tell by 9 o'clock I want to end this line because a special message. Bazalwane ukuqinisana I'm not a pastor I'm not an apostle angisilo lutho nje bazalwane siyafana sisonke ukuthi inkosi mayifuna ukuthi sidlulise umyalezo singethule kuyenzeka uzame ukuthula kodwa ke mayingavuma ivume inkosi bazalwane ukudlulisa umyalezo verse 20 Verse 20, let me read verse 20 for you. Who are you? As much as in your tongue, would you have a tatabanda bagui? Henel, Bazalwane. Who are you? Lisho njalo bazalwane. But who are you, my friend, to answer God back? Noma to answer God back. Who are you, my friend, to answer God back? Who are you to back chat ngamanye amazwi? To God. Bese lithi, a clay pot does not ask the man who made it, why did you make me like this? But who are you, my friend, to answer back to God, no matter to back chat? A clay pot does not ask a man who made it, why did you make me like this? 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 And one of these questions, Bazalwan. Why did you make me like this? Angazi ngikhuluma nobani. Ngikhuluma nomuntu namhlanje obuza uNkulunkulu ukuthi why? Why mina? Why inkosi mina? Why mina? Why mina? Why mina? Why mina? Ngikhuluma nalo muntu ke namhlanje. Okungamfikela lokhu. Lithi iBhayibheli ungubani? Oh, wena muntu ongaphikisana noNkulunkulu. Noma ongakweshina uNkulunkulu. Ubumba lingasho yini kumuntu olibumbileyo ukuthi wangenzelani wangibumba ngabe yilento engiyiyona? Why? Uthi ubumba lingakusho yini lokho? Why ungibumbe ngaba njena? Uthi ubumba likwenzi leyo nto? Yiko lithi iBhayibheli kufanele sifane nobumba esandleni sombumbi. UKristu Jesu uyo molda umuntu bazalwane. Uyo molda umuntu. Uma kwenzeka empilweni yakho lithi iBhayibheli ama challenge esibesana nawo. Akuona ama challenge angehlela abantu. Uthi ama challenge afikele abantu bonke. Uma usukhonza uNkulunkulu noma usungene kwi Kingdom of God. Ama-challenge odibana nawo ohambeni lwakho, akuwona ama-challenge angeke ehlele abantu, kodwa ama-challenge bazalwane ehlele abantu bephile emhlabeni. Akuwona ama-challenge angehlela uNkulunkulu angawaletha, angawadelelanga umuntu. Shuthi ngamanye amazwi, if i-challenge ifika, i-challenge vele uNkulunkulu ayazi ukuthi uzoyehlisela umuntu ephile emhlabeni. Angazi ngikhuluma nobani, angazi ukuthi abantu babhekene naziphi izimo. Abantwana bakaNkulunkulu bahlaselwa yini le bahlaselayo kangaka esikhathini samanje kodwa ikhona. Uthi uNkulunkulu ikhona. Ikhona. Kodwa no matter what lapho ukhona ekhaya uzungalinge ubuze uNkulunkulu umbuzo why especially uma wehlelwa yilingo. Kodwa lithi iBhayibheli you must rejoice all the time, rejoice bazalwane. Rejoice and be patient in persecution. Patience, it's something we learn from the Holy Spirit. Forgiveness is something we learn from the Holy Spirit. Yiko sidinga umoya ngcwele Nkosi Jesu nangalesikhathi samanje ngoba kunezimo bazalwane esingeke sikwazi ukudlula zona ukuthina kuzona ngokungokwethu. There are a lot of confusion akhona. Maningi ama confusion akhona. Uzothi omunye ingoba wayekela ukusonda, ingoba wayeka amadlozi, ingoba wabahlabela ngoba bamkhulu, ingoba kumele kuthi ube yisangoma, kumele uthwasa wena unamagobongo. There are so many conspiracy theories akhona esikhathini samanje when things are happening empilweni yakho. Ngisho usumekela uJesu kunabantu abathi ngoba wayeka idlozi. Wayeka idlozi. Uthi uNkulunkulu, do not ask him a question, umbuza ukuthi why, especially when you are going through persecution or troubles. Bazalwana, angazi ngikhuluma nobani. But this is a special message ukuthi uzungamlinge umthuke ngisho uNkulunkulu ngolimi lwakho. Zungalinge umthuke uNkulunkulu wakho even ngolimi lwakho. Zungalinge ukuquestion umbuza imibuzo ethi why, ngoba ubumba likwazi ukubumba umuntu ukubuza umuntu olibumbileyo ukuthi ungidaleleni wangenza ngibe nje. Let us go to the book of Revelation 3:10, bazalwane. Revelation 3:10. Isithembiso, Revelation 3:10. Angizukufunda ama verse wonke namhlanje because live. This is a special live, bazalwane. This is the only normal teaching, but it's a special one, this one. Verse 10, Revelation 3:10. Ngiyabonga, ngiyabonga Pamela Manjilo kakhulu kumbhalela. Thank you so much. May the Lord bless you in Jesus' name. Because you've kept my command to endure. Because you've kept my command to endure, I will also keep you safe from the time of trouble, which is coming upon the world to test all people on earth. Let me repeat this verse. Because you have kept my command to endure, I will also keep you safe from the time of trouble, which is coming upon the world to test all people on earth, all people on earth, all people on earth. Because you've kept my command, I will also keep you safe from the time of trouble, which is coming upon the world to test all people on earth. James chapter 1, verse 2, and verse 3, and verse 4. My brothers and sisters, James chapter 1, verse 2, 3, 4. My brothers and sisters, consider yourself fortunate when all kinds of evil or trials comes to your way. My brothers and sisters, consider yourself fortunate when all kinds of trials come to your way. When all kinds of trials come to your way. For you know that your faith succeeds in facing such trials. The result is ability to endure. For you know when your faith succeeds in facing such trials, the result is ability to endure. Make sure that your endurance is carries all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. But if you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you, because God gives generously and graciously to all. But if you lack wisdom, you should pray to God. He will give it to you, because God gives generously and graciously to all. Bazalwane. Let me just summarize lama verse bese siyakhuleka bazalwane. Revelation 3:10. Ngoba uyiqinile i-command yami noma umyalo wami. Uqinile. Athi nami ngekhathi zobunzima I'll be with you. I'll be with you. Le yasi khuluma nabantu asebemukelile uJesu. Yasi khuluma nabantu abasembusweni. Yasi khuluma nabantwana bakaNkulunkulu. Engakhulumi nabantu bakaNkulunkulu. James chapter 1 and Revelation chapter 3. Yayikhuluma nabantu asebemukelile uNkulunkulu. Le. Engakhulumi nabantu abangamukeli uNkulunkulu. Isifundiso sabantu noma ukuvuselelwa kwabantu abamukelile uJesu lesi. Ngoba uqinile umyalo wami. You've kept my command, I will also keep you in the days of trouble that will come upon the people on earth. All people on earth. All people on earth. bese lithi iBhayibheli ama trials afikayo, akona ama trials angeke afikele abantu. Kodwa ama trials bazalwane afikele abantu bephila. Ngeke test uNkulunkulu ngento akaziyo ukuthi angeke ayehlisele abantu. Uzo testing ngelosi ngafana testing ngelosi, atest abantu ngokufana test abantu ngakho. Yiko ama test ethu angalingani bese semhlabeni. Because uNkulunkulu uyawazi amahlombe ethu one by one. Yiko mawehlelwa ama trials. Lithi iBhayibheli, consider yourself fortunate. Because uma ukholo lwakho lukwazile ukuqinisela kulawo ma trials, you get an ability to endure. Ngamanye amazwi, endurance noma ukubekezela, it's something esiphiwayo umoya oyingcwele. Sithola phi ukubekezela? Sithola ngoba silingwa, sithola ngoba sehlelwa izinto. Lithi iBhayibheli, one day siyawuthwesa imiqhele. Imiqhele isho ukuthini? Isho ukuthi singabanqobi. Unqobeni, unqobe inhliziyo yakho. Wanqoba inhliziyo yakho ikuvukela, wanqoba inyama yakho. Wanqoba ama-trials odibane nawo ngisho endleleni yakho ohambeni lwakho le-faith. Angazi ukuthi ngikhuluma nobani. Kodwa abantwana bakaNkulunkulu right now, uNkulunkulu uyaveza ukuthi they are going through izimo ezinzima. And ibandla bazalwane, it's getting worse each and every day. It's getting worse and worse each and every day. I want you to tell you that ukuthi kodwa lithi iBhayibheli, consider yourself fortunate. Consider yourself fortunate uma lezimo zehlela kuwe. Consider yourself fortunate uma la ma trials afikela wena. Consider yourself fortunate ngoba ma trials azoqinisa ukholo lwakho. Ama trials azokubeka to the next level of faith. Ngoba naka faith kuyakhulu abazalwane. Athi uPaul sengabantwana sasenziswa kwabantwana. Ngeke uthathe umntwana umfide isinkwa ebemncane kodwa umnike izinto ethambile ubisi. Umntwana the more ekhula ethinta izinto, the more izinto zenzeka empilweni yakhe eqina eba namandla. Ukholo esinalo akuselona ebesinalo last week. Ngoba uNkulunkulu uyavuselela each and every day. Angazi ngikhuluma nobani bazalwane. But this is a special life. Yokuthi lapho khona bambelela isikhathi esinzima. And izikhathi ezinzima ziyenza ngamandla ke futhi manje. Akuzukuba lula. Kodwa abantu abazoqinisela kuze kube sekupheleni yibo abazokusindiswa. Abantu abazolibele bebheke emuva bequestion uNkulunkulu, hayi lokhu kwehlela kimi. Abantu abangeke bakwazi ukusurvive esikhathini samanje. Akusafuneleka abantu abazolibele bequestion uNkulunkulu. Sasingekho isidingo sokuthi uIsrayeli mayukhipha ezeGibhithe uqale phansi ubuze ukuthi why wawusilethe lana from the first place. Why kunjena? Why bekungeke kusabasiza lokho. Bekungeke kusabasiza abazalwane. Izimo ezidlula kuzona. We must rejoice. Angazi ngikhuluma noba. Let us rejoice. But isikhathi lesi esidinga abazalwane endaweni ezahlukahlukene. Mabakhuleke. Mabakhuleke ngamandla. Bakhuleke ngamandla kuNkulunkulu. Bavale ekameleni labo. Njengoba umbhalo usho, memeze uNkulunkulu okubonayo esemfihlakalweni. Uyenze le nto ibe yi-habit kuwe. Uyenze ibe yi-habit kuwe. Manoma zikwehlela ilingo empilweni yakho uzizwa ukuthi yasindwa, ngena ekamereni lakho Nkosi yami, ngena ekamereni lakho umbize emfihlakalweni uza kuzwa. Mbize esemfihlakalweni, mbize. Mbize kuleso simo noma sifika. Mbize ngisho uzizwa uphelela amandla ungabaza, mbize. Lithi iBhayibheli, ocela ukuhlakanipha uNkulunkulu uyakunikeza. Ngena ekamelini lakho ucele ukuhlakanipha kukaMoya, ucele ukuhlakanipha okwacela uSolomon. Zazikhona izinto ayikade engayicela zikhona umhlabeni wonke, kodwa yena wacela ukuhlakanipha abazalwane. Abantu abazosurvive esikhathini samanje, abantu abangeke babheke inyama yabo, kodwa bazothatha amehlo abo bawajongise kumdala wezinto zonke, bawubhekise enkosini enguKristu Jesu, bamtshele, bambikele usizi lwabo. Babe honest with uNkulunkulu wabo. Babe honest kwinkosi yabo. Bayitshela umnjalo bayo. Abantu abanjalo bazosurvive esikhathini samanje. Bazalwane. Isikhathi sokulingwa. ihora lokulingwa, ikhathi zokugcina la kukhona khona ukudukisa okuningi. Masithi abantu abaphume kwisystem yokusonta, abaphume kwisystem yokusonta abantu, babe nobudlelwano noNkulunkulu, abantu abazosurvive, abantu abanobudlelwano noNkulunkulu, abantu abasembusweni. Akusiba abantu abasisontayo, kodwa abantu abasembusweni abanobudlelwano neNkosi yethu uKristu Jesu. Abantu abasenkosini, bengizosho njalo nje, lapho uhleli khona ekhaya, ngazi ukuthi udibana nani, kodwa zikhona izimo. Nawe uyazi zikhona izimo. Zikhona izimo. This is a special life, bengahlosile ngisho ukuyenza. But something was revealed to me recently. Zikhona izimo bazalwane. I want us ukuthi sibekezele. Bengingafisi ukuthi sibambane futhi sibe munye. Sikhulekisane, sithwalisane ngisho imithwalo yethu. Esesindayo, sithwalisane. Ungibeke, cela ungibeke emkhulekweni. Ungibeke nami. Ungibeke emkhulekweni lapho ukhona, ungibeke nje. Ungibeke ukuthi iNkosi ingigcine. After proclaiming the message of the Lord, Satan uyangilandela nami ngamandla. Hayi kancane, kakhulu. Because when you pray, noma when you fast, ngoba ufuna ukuba sebukhoneni kwaNkulunkulu, usuke uprovoke uSathan, usuke uthinte isigodlo sakhe. Fana nokuthi uhlokoloze inyoka isemgodini. Ma uhlokoloze inyoka isemgodini, abaziyo bathi it is very dangerous ukuhlokoloza inyoka isemgodini. So, uma ukhuleka ngamandla and build an altar lapho ukhona, wherever you are, ukhuleke eNkosini. Uhlokolo zinyoka emgodini. Izimo ziza ngamandla. Why izimo ziza ngamandla? Zizothesta lo mkhuleko wakho. Ukuthi ngabe uconsistency yini. Uzokwazi ukubekezela. Noma uyakhuleka ngoba kuthiwa khuleka. Kodwa abantu abazosurvive, bazowenza umkhuleko ihabit yabo. Abazokwenza umkhuleko ilifestyle yabo. Abantu abazohlala ezwini likaNkulunkulu. Abantu abazothatha i-focus yabo bayibhekise kuNkulunkulu wabadalayo esikhathini samanje. Bengizosho njalo bazalwane. Bekuyiloko nje. Ukuthi qina, awukho wedwa, uNkulunkulu nawe. Ngena ekamelini lakho, ukhuleke uNkulunkulu ungabonakalanga, ungabonakali ngamehlo enyama. Osemfihlakalweni, uzokugayida, uzoba nawe, angeke aze akushiye endleleni. Asiqiniseleni bazalwane, sekuseduze phambili. Ngoba ngikhuleka, mhlawumbe ngikhuleka ngikhuluma kokugcina. Mhlawumbe ngikhuleka kokugcina, you will never know. Kodwa ngiye ngihlezi ngisho ukuthi mina I'm ready even to die anytime. Even if it's tomorrow, I'm ready bazalwane. I am ready. Ayikho into vele ongathi moyibuka la emhlabeni ikujabulise anymore. Uma ufuna ukuzuza ukuphila kwakho kuleli lizwe, lithi iBhayibheli uyakulahlekelwa yikho. Ayisekho into engijabulisayo yala emhlabeni, ayisekho. Umhlaba ngikwazi ukufitha in kuwo. Angisakhona ukufitha in. I-peace ngithola ezwini likaNkulunkulu, i-peace ngithola emkhulekweni. Kodwa ngapha nangapha noma ngishayeke emhlabeni, but i-peace ngithola ezwini likaNkulunkulu. Ezwini likaNkulunkulu yiko ngingasena ndaba nakufa kwasemhlabeni, ngoba ngiyazi ukuthi endaweni yami yokufa angiseyikufa mina. Angeke ngisafa mina. Ngikhuluma ngami. Angambelwa lo angcwatshwa, but mina lo okhulumayo, I can't die. Angeke ngisafa mina. Ngoba enye into uKristu ayizele emhlabeni ukuzonqoba ukuthi singabe sisafa. Angeke ngisafa mina bazalwane. So i-happiness yami sisezwini likaNkulunkulu. Sezwini likaNkulunkulu. Ukuthula ngikuthola ezwini likaNkulunkulu. Emhlabeni kunomsindo. Kunomsindo emhlabeni. Ungaba semsebenzini kuzoba nomsindo wakhona, ungaba sekhaya kusendo nomsindo, omakhelwane. Everywhere you go kunesixakaxaka, kuhlezi kunezimo, kunezimo. Ezikwenza ukuthi ungabucomfortable. Uphile in peace, but uma unokuthula ngaphakathi. So yiko ngisho ukuthi mhlambe ngikhuluma kokugcina. Mhlambe ngikhuluma kokugcina bazalwane. Angazi, only God knows. Mhlambe ngikhuluma kokugcina. Mhlambe ngikhuluma kokugcina. Mhlawumbe ngikhuluma kokugcina. Bekuyiloko nje bazalwane ntambama. Ukuthi asibambeleleni eNkosini. Asibambeleleni eNkosini. Asibambeleleni eNkosini. May the Lord bless you. Ngizocela ukuthi sikhuleke. Sikhuleke bese nginike i-chance abazalwane abakwi-panel kancane. Let us pray, bazalwane. Baba, igameni leNkosi yethu uKristu Jesu. Unkulunkulu wethu ongcwele siyabonga namhlanje. Siyabonga izwi lakho, siyabonga uqiniswa nguwe, siyabonga ukuzivuselela okholweni lethu. Siyabonga ukusinikeza amandla nje. Siyabonga ukuthi usasenathi, despite everything we going through. Emakhaya wethu, endaweni ezahlukahlukene, abantwana bakho, laba sindwa izimo khona ezahlukahlukene. Siyazi kodwa ukuthi nathi noma sihambe esigodini sethunzi lokufa asasabi kubi ngoba siyazi ukuthi unathi ngaso sonke isikhathi. Siyazi ukuthi awusobe washiya. You promise ezwini lakho wathi uba nathi till the end of the days. Nanamhlanje ke Nkosi yandisa ukukholwa kwethu, akuqinise ukukholwa kwethu ngama-trials esidlula kuwo, mawuqinise ukukholwa lwethu Nkosi uJesu. Sisize uba size singafeyili nakancane kwi-faith yethu, size singafeyili Nkosi uJesu. Usize uba sibekezele noma sehlelwa yilingo Nkosi uJesu. La uSathana ephoselwe emhlabeni bodla njengebhubesi, afuna zokumgwinya. Baqinise abantwana babo, baqinise Nkosi uJesu ey'ndaweni ezahlukahlukene, bapha amandla amasha, babiyele emsebenzini. Zonke izinto Nkosi uJesu ey'valiweyo, ey'valwe ngisho isitha, awuzivule Nkosi uJesu. Zivule kulesi khathi samanje, zivule Nkosi uJesu. Qhaqha yonke iminyango evaliwe, la isithe sithi khona singeni, awuyivule leyo mnyango Nkosi uJesu. Qinisa abantwana bakho, banikeza amandla phekwa amandla. Uthe ezwini lakho wabanikeza amandla phekwa amandla okukhipha amadimoni, amandla okuvusa abafileyo, amandla okuhlambulula abanochoko, amandla okuhamba kule denu. Siyawadinga amandla akho Moya Engcwele. Ngaphandle biyele usiqondise kwizimo zonke esidibana nazo ngishendleleni. Siyalibonga uthando lwakho, siyawubonga umusa wakho, siyabonga ukugcinwa nguwe, siyabonga ukuthi awusobe washiya nanini na, siyabonga ukuthi uyangenelela, siyabonga ukuthi usawunkulunkulu nanamhla, siyabonga ukuthi phekwe izimo zonke kodwa ushiyile endleleni yokukholwa. Yiba nathi ke dole lensindiso nanamhlanje. Be with abantwana bakho, labalila khona, labahlaselikile khona, la izinto zibehlela khona. Ubaqinise Nkosi uJesu kulesi khathi sama. Babekezele, bathathe amehlabo wonke, bajonge phezulu, bajonge kwi-kingdom yakho, babheke wena njengoNkulunkulu. Ah Nkosi uJesu, besingaba yini ngaphandle kwakho. Nanamhlanje ke siyakubonga. Siyabonga umusa wakho, siyabonga uthando lwakho, siyabonga ukugcina nguwe, siyabonga ukuthi unathi ngasikhathi zonke. Sinqobele yonke ke le mimoya yokumnyama, uchithe udrug umhlebinyo kwendawo, umakalelo wabazalwane akabi namandla phekwethu, phekwempilo yabantwana ba egameni elihle leNkosi yethu uKristu Jesu, abasindwa emthwalo ngegama likaJesu. Umthwalo siyabethula ngegama likaJesu, ngokukholwa ngegama likaJesu, abasindwa emthwalo nabahamba kanzima endleleni, Nkosi bavuselele, ubapha amandla ma. Qhelisa the spirit of depression empilweni yabo, qhelisa the spirit of anxiety, the spirit of witchcraft. Baqinisa kulesi khathi samanje la kugcwele zonke izimo ezenzakalayo phekwe impilo zabantu. Baqinise Nkosi uJesu, ubapha amandla amasha, babuyele, ubuyele nami nomndeni wami. Inise Nkosi uJesu, singasasuki kuwe. Akusekhona isikhathi sokuzanyazanyiswa, ngoba in the building we foundation right, ayinakuzanyazanyiswa. Noma sibuke imvula ezinamandla, ayinakuzanyazanyiswa, ngoba yakhiwe esisekelweni esinguKristu, yakhiwe edwaleni okuyidwala eliyingunaphakade. Siyabonga ke dwala lensindiso. Be with us nanamhlanje, protect us, biyele sandleni sakho somusa, in the mighty name of Jesus, amen.
Sabonga bazalwane. May the Lord bless you all egameni likaJesu. Egameni likaJesu siyabonga bazalwane. Sekuhambeni ugesi, ngicabanga ukuthi mhlawumbe izovuma i-network. Sekuhambeni ugesi, amen bazalwane, siyabonga. Ake nginikeze nazi inceku la ezila kulesi khathi esincane nje. This was a special life bazalwane. This was a special life. Special. Let me just give abazalwane just isikhathi esincane, bashare abakusherayo and then bese ngiyabala. Yeah. Zi, sawubona Zi, again, once again.
Ayibongo inkosi.
Amen,
Ngiphinde
amen.
ngibingelele, ngiphinde ngibingelele abazalwane bonke. Incwadi yami le akhawunti engaphezulu ebhalwe usibonelo iyona-ke le bengisho ukuthi sizotholana kuyona ku-life.
Okay.
Ngizoyikhipha manje bengenzela ukuthi niyibone, then ke iyona ezo engizoyisebenzisa. Inceku, izwi lanamhlanje was very powerful. Message nje enamandla ngempela. Esikhathini esikuso, sisesikhathini la ekufuze sibambisise into ekuyiyo, sidedele into engesiyo, ngoba into eyiyo noma iyiyo inamandla kodwa iyalimali linyazwa ukuhlala nento engesiyo. Engathi izwi, engathi i-message yanamhlanje singayithatha injengoba injalo. Ngiyazi-ke ukuthi sometimes makufika i-message kaThixo siba ney'nkulumo ey'ningi, uthi naba besiphaphela sifuna ukubeka u-this no that, sifuna ukubeka ama-point okuyidifenda. Kodwa uma singayithatha injengoba injalo, noma ingeza ukuyishintsha i-Afrika kodwa izobashintsha abantu e-Afrika abazokwazi ukuyongena ezulwini. Ngoba into ebalulekile kuwukuthi akusikhona ukuthi sigcwale la sihlanganyele silayikhe sibona ama-like ukuthi ayagijima kodwa singasizakali, ngoba empeleni iqiniso lihle ukuthi siyobuzwa ngalo life wakho Nceku, ukuthi isishumayele kangaka Nceku, idela izinto ezenzayo, nase nithatha le meseji nayinyathela ngenyawo. Siyobuzwa ngoba imeseji yanamhlanje futhi ngiyacabanga ukuthi siyokwahlulelwa ngayo. Ngithanda Nceku uma ikhuluma ngokuthi ikhuluma ngamandla, ikhuluma ngokuthi ikhuluma ngabantu abayisolayo abathi why mina, why mina, ikakhulukazi ize yathi ikakhulukazi ma kuneyilingo noma kunama-challenge. Ngithi angigcwalise lapho ukuthi isilimazile kakhulu loo nto yokuthi uma sineyinkinga bese sibuza ukuthi yindaba kwenzeke kithi. Ngiyaye ngicabange, ngiyaye ngisho ukuthi mhlasimpe kusuke kwalekhe ekutheni inceku yami singa-understand uNkulunkulu esimkhonzayo ukuthi uNkulunkulu onjani. Mhlasimpe uma singa-understand uNkulunkulu esimkhonzayo, mhlasimpe uma kufika izimo sizokwazi ukuthi singakhononda ukuthi yindaba kwenzeke kimi. Uthi umphostoli Pawuli kulungile, umphostoli Pawuli ukhala kakhulu ngeva. Umphostoli Pawuli iBhayibheli liyembeka, siyazi ukuthi uPawuli ube umphostoli obengaphezu kwabaphostoli abanye, okungangokuthi ube neva enyameni yakhe. Athe noma esethandaza ethi inkosi yami awususe leva enyameni yami, kodwa kwatholakala ukuthi inkosi iyalidedela ukuba malihlale lelifa. Akazange umphostoli Paul simuzwe ebuza ukuthi kungani inkosi leliva ungalinikezanga uJohane, kungani leliva ungalinikezanga u-Abraham, why ulibeka kimi? Wa-understand ngoba une-closet, ngoba ungabi ne-closet noma ungabi ne-wisdom ey'ntweni zikaThixo kuyakwenza ukuthi uma kufika iy'lingo ube nama-complain. Simthola esekhuluma inqaba ulokhuzani uPaul uthi kulungileke mangihlale nalo leva, ngoba amandla kaNkulunkulu abonakaliswa ebuthakathakeni. Okushuthi whenever iy'lingo ziba khona ila udumo kuNkulunkulu liba likhulu. Manje iy'lingo mayifika ayifiki ngoba mhlasimpe uNkulunkulu kuwukuthi ubona kufanele ukuthi abazalwane mabalingwe, no, kodwa zifika ngoba kumele indodana yomuntu ikhazimuliswe, no nodumo lukhuphuke. Into eletha isilingo kumzalwane akusikhona ukuthi umzalwane yingoba kufunakala ukubonakala ukuthi lento ayiphethe inamandla kangakanani, ngoba uyayazi uNkulunkulu ukuthi lento esiyiphethe inamandla kangakanani, namadimoni ayayazi. Kuphela ukuze udumo lukhuphuke kumele kube nomuntu ongena esilingweni asurvive, kumele kube nabantu abangena emlilweni babonakale bephila ukuze udumo luzokwazi ukukhuphuka liye kumnikazi wayo. Into esifake ilingweni akusikhona ukuthi mhlasimpe uNkulunkulu usenikela ngathi, noma mhlasimpe sesiyofa, noma sesonile, noma iyilingo zifika kuthina ngoba singasenzi kahle, kodwa ingenxa yokuthi uNkulunkulu ngaleso sikhathi usuke efuna ukukhuphula udumo, usuke efuna udumo lukhuphuke luze kuye. Whenever uNkulunkulu singasamesabi ngendlela, kuneyigemegeme ekumele zibe khona ukuze uNkulunkulu indlela engimsaba ngayo kusasa ingeze ukufana nendlela engimsabe ngayo namhlanje, ngoba lento yokuthi ngimsabe ngendlela eyodwa igcina ingenza ngikhonze ngokumjwayela uNkulunkulu, igcina ngigcina ngingasahambi ngokulawulwa nangokumesaba uThixo, kodwa ngigcina sengijwayela ukuthi ingoba i-protocol noma ingoba izwi lithi angimesabi. Kanti whenever iyilingo zifika, futhi dethwa iyilingo zithi noma ifika zingafani ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuyiphinda. Lithi iBhayibheli amakherubhi namaserafi njobe hleze ezulwini emdumisa, lithi uma ebheka phansi maye phenduka uNkulunkulu useyenye into, mayiphinda ibheka phansi zithi ziyaphenduka useyenye into, lithi uyaguquguquka uNkulunkulu oshintshashintshayo, futhi njobe shintsha akayiphindi ubuNkulunkulu bakhe. So akukwazika ukuthi nathi singalindela ukuthi ngoba sishawe ngendlala siyoshawa ngendlala kuphela. Manje azizu kufani ilingo ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuyiphinda, futhi nama miracles uNkulunkulu awenzayo akalokho ephinda phinda into eyodwa, ngoba uNkulunkulu uyafuna ukubonakala ukuthi uNkulunkulu ohleze emusha njalo, futhi naleyo ukuthi uhleze emusha njalo asisho ukuthi uNkulunkulu ukuthi makufika ama wave bese ethi gqokana ama wave, no, asisho ukuthi uNkulunkulu othi makufika izona ezintsha bese ethi zizamukelekile, kodwa imanga noma indlela yokukhuphula udumo noma indlela yokumesaba uyaqinisekisa uNkulunkulu ukuthi uma umesaba namhlanje wamsaba ngo-10%, kusasa akungabi u-10%, okungcono kube u-15%, ngoba masamakholwa ukuze sikhule ezweni likamoya, into edala umuntu akhule kakhulu enkosini indlela noma ilevel amesaba ngayo uNkulunkulu nangendlela asenyanya ngayo isono. Uma uzosaba uNkulunkulu kanti isono kawusinyanyi, okwazi ukuthi kahle hle usuke ungamesaba uNkulunkulu, usuke usamjwayela, usakhonza ngokujwayela ukuthi vele ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyathethelela, vele ngiyazi ukuthi ngikhonza under the grace. Kodwa mawusumesaba uNkulunkulu, once wasaba uNkulunkulu unyanya nesono, and uyakubalekela ukuba sesonweni. Akubi isono esibalekela wena, kodwa wena obalekela isono. Ngithanda inkulumo kaNkulunkulu uma kwi-dialogue kaNkulunkulu noSathane bekhuluma ngoJobe. Uthi uJobe, inceke yami uyiqaphelile yini, uyakhuluma ke bayanqakisana ngamagama. Ngithanda le dialogue mayisithi, athi uJobe ulungile, ungcwele, umnene, futhi uyambalekela okubi. Akasho ukuthi isono siyambalekela uJobe, no, kodwa uJobe makakubalekele okubi, ngoba mawumzalwane ukuze ukhule enkosini kudingeka ukuthi indlela yokumesaba uNkulunkulu ikhule njalo, ingafani eyanamhlanje neyakusasa neyangesonto elizayo. Mayehluke indlela uNkulunkulu omesaba ngayo nangendlela insono osinyanya ngayo mayi increase njengoku increase kokwesaba ubaba uNkulunkulu ukuze into yethu izobonakala, ukuze sizombona uNkulunkulu ehamba na, ukuze sizosho nathi njengoba sisisho sithi uNkulunkulu ongidi, nanka amajayenti kaThixo sikhuluma ngongidi nanamhlanje noma bengasekho kodwa imsebenzi abayishiya beyenzile iyabonakala namanje noma sikhuluma siyivala imlomo, ukuze nakule generation kuzovuka amaqhawe enkola njalo kudingeka ukuthi iyilingo singayibalekile. Uma umzalwane ongalingwa uma umzalwane ungalingwa okwazi ukuthi kusuke kukhona into ongakayibambi ezweni likamoya, ngoba uthi uJesu meshiya abafundi uthi ezweni niza kuba lusizi, ngoba into yomzalwane ithi ukuthokoza kwakhe makube semthethweni kaJehova. Alisho ukuthi asithokozi, akushiyo ukuthi asijabuli, kodwa okwethu ukuthokoza makube semthethweni kaJehova. Once waqala wathokoziswa yinto engekho emthethweni kaJehova, that lapho sekunenkinga khona. Kodwa ukuze sizokhula enkosini nokuthi ukuze siphathe wisdom, kudingeka ukuba masikhule ekumesabeni uNkulunkulu. Lokho kuyosenza siqonde kangcono iyilingo esihlangabezana nazo, ngoba kunabantu abane-closet. Umuntu one-closet uma ehlangabezana nesilingo akabheki uNkulunkulu enikela ngaye esitheni, kodwa ubheka uNkulunkulu indlela ukuthi hawu uNkulunkulu wazwa ngithemba ukuthi usenganginikeza le challenge, wazwa ngithemba uThixo ukuthi usenganginikeza le test. Umuntu one-wisdom ubona uNkulunkulu umefikelwa isilingo kugcwala ukubonga, ngoba ubona ukuthi wazwa ngethemba uJesu. Jesu wazwa ngethemba bese egcwala ukubonga ngaphakathi, akabi nalento yokuthi kungani kungalingwanga abashumayelayo, kungani kungalingwanga amabhishophu athile ngoba wona ngathi a-powerful, kungani le nhlupheko ize kimi. Akabi naloyo mbuzo umuntu one-closet nomuntu ogcwele umoya kaThixo, ngoba uya-understanda kabanzi ngeyilingo. Inkinga isuke yasilahlekela lapho ngokubuka kwami ukuthi sisuke sahamba kakhulu samshiya ngemuva uThixo, kanti ukube sihambisane naye besizokufunda ukuthi menyathela la unyathela ngesizathu, methwala lesiphambano usithwala ngesizathu. Ngibheka uJesu ukuthi uJesu inhlungu yonke ayizwayo noma ayithwala waqale wayikhulekele eGethsemane. Ngizumthandazo kaJesu eGethsemane uthi inkosi ukube bekuya ngami bengizothi lesitsha masedlule, uthi kodwa mangingenzeke yami intando, ngoba u-understand into eyodwa uJesu ukuthi njengoba ngiyohlushwa lapha angihluphekeli ukuthi uNkulunkulu akangithandi, angihluphekeli ukuthi ingoba ngingenzanga kahle kubaba, kodwa ngihluphekeli ukuthi kuzalwe izindlalifa zezulu. So whenever uNkulunkulu ekulinga, whenever uNkulunkulu engifaka emlilweni, usuke engenzeli wena, kodwa usuke enzela abangawazi amandla akho ukuthi mabawabone ephila noma e-applya noma emanifesta amandla kaThixo emanifesta kuwe. Nkosi ibusise.
Siyabonga, siyabonga, siyabonga kakhulu Nceku. Yeah, very powerful message, bazalwane. Siyambonga nje uNkulunkulu. Thank you so much. Thank you so much, Sibonelo. Ngaloko kusherayo. Siyambonga uNkulunkulu. Isikhathi sokulingwa bazalwane, ihora lokulingwa leli. Lesethembiso. Kodwa dingeka amadoda azoma. Dinga amadoda azoma. Abambelele enkosini, abambelele kwi-command kaNkulunkulu. Engathi abantu bangamukela ngempela uJesu. Masikhuluma njengamanje kube ukuthi sikhuluma nabantwana nje bakaNkulunkulu bonke. So that mawuzowehlelwa iyilingo uzokwazi ukuthi ulingwa ngoba usembusweni wenkosi. Ulingwa ngoba umntwana kaNkulunkulu, hayi ukuthi ulingwa ngoba uyatshontsha. Ulingwa ngoba udelela abantu, ulingwa ngoba ugaxa endabeni zabantu. Kodwa ulingwe ngenxa yegama lenkosi yethu uKristu Jesu. that person is blessed. Uma kuthi konke kuyenzeka kwenzeka ngoba usenkosini yethu uKristu Jesu. Sathane uyakulandela ukulandela ngoba usembusweni bazalwane. It's very important ukuthi sikunothe lokho. Hayi ukuthi sithi abantu ba basifuni ngoba kuyithini esigaxa endabeni zabo. But ke khona inceke into eyishilo, in order to learn something new, you need to unlearn certain things. There are certain things that you need to unlearn ukuze uzokwazi ukuthi ufunde okusha. Yeah. Ukuze ukwazi ufunde, you need to unlearn the things okhule ngazo, the things obowuthi ziyizo. Ukuze uzo understand that the message you're trying to preach right now. Because into eblocker i-message ukuthi ungayizwa, ifica the exact theories okhule ngawo. Ifica your values okhule ngawo, okhuliswe ngawo ngisho ekhaya lakho. So yiwo masishumela indaba kaJesu kube ngathi ayizwakali. Ngoba ifika ifica ezinye izinto vele obesuyifundile, waphila ngazo wathi yizo. Masikhuluma ngokuthi come out of the system njengamanje abantu they don't understand because it's the system abakade bekhule ngayo. So bazalwane siyamanga kakhulu uNkulunkulu. Ake ngineze uPamela noPaul isikhathi ngizocela ukuba limit by past 9 ngicela ukuthi ngivale lo live. It was a special live lo, akusiwo nje lo twayelekile, ngiwenze special bazalwane. Special. So nje yeah. Let me just give you a chance. Yeah. Sawubona Pamela.
Greetings, beloved. Ngiyabingelela bonke abazalwane egameni elihle lika Jesu Christ. Amen.
Amen, amen. Siyabonga Pamela. Welcome.
Ay, angizile nokuningi inceku kaThixo. Ngithi ngoba ibandla lihlangene, ngithi angidlulise nje umyalezo. Namhlanje kuseni ngibe nombono. UNkulunkulu engibonisa i-attack ededeliwe to abantu besilisa. It's on young men, it's on obaba abadala, abantu asebeshadile mostly. Ngibona umoya wobutabane owela kubona obaba abadala abathembekile abahlonishwayo bazowela umoya wobutabane. Ngibabona belala nabodwa beshadile. And then nomoya mongena kuma young men ubenza beba pedophiles. Kube ilaba abalala nabantwana abancane ama newborns. So nje ngithe ngilele ngawuzwa lowo moya ungengamela bazalwane. Umoya onzima ngalendlela yokuthi awukwazi ukulwa ngenyama. You need the Holy Spirit to overcome it. So nje bengicela bandla ukuthi sikhulekele imishado, sikhulekele imindeni ngoba umoya ohlasele kulesi sikhathi. Amen.
Siyabonga. What you sharing is very important. It's very important. Ngoba uNkulunkulu engikuthanda ngayo, beba prepare abantwana bakhe. Yaba prepare uNkulunkulu abantwana bakhe, uNkulunkulu prepare naye. Yaba prepare nje abantwana bakhe. Ukuthi mayifika izimo bazalwane zithi zifike sesazi. Sometimes iyayithi mayidlula imessage njengoba my sister izulisa mesifikile sikhohlwe sikhumbule after ukuthi ha konje lento yayikadishiwo. Yabo siyabonga kakhulu nje sisiphamela. May the Lord bless you ukuthi udlulise lo myalezo. Siyawuyala ke lo moya ngegama lika Jesu phezu kwabantwana bakaNkulunkulu. Siyawuyala ukuthi awunamandla ngegama nje lika Jesu. Asunikeze indawo even phekwe emzimba yethu asunikeze indawo, nasey'nhlizweni zethu, nasengqondweni asunikeze indawo. We reverse that spirit, we reject it in the mighty name of Jesus. Ngoba umoya obumnyama loyo asuvumeli ngegama likaJesu. Kodwa-ke abantu abazothi abawuvumeli, abantu abazohlala ngokukhuleka bazalwana, abantu abazoma emkhulekweni, baqine emkhulekweni. That's how siyilwa kanjalo ibhetle yethu thina njengabantwana bakaNkulunkulu. Sihloma ngo-Ephesians chapter 6 bazalwana. Sihloma ngo-Ephesians. The full armor of God. Yembatha the full armor of God to be able to defeat yonke le mimoya. Thank you so much, Sis Pamela. Siyabonga. Mr. Paul, sawubona Mr. Paul. We greet you in the name of Jesus.
I greet everybody in the name of Jesus. I thank God for this fellowship and may God continue to bless us in all ways. And God indeed has commissioned us to go and preach the gospel. And us who have been commissioned to preach the gospel, may we not just be false witnesses. May we be witnesses who have seen Because when we preach the gospel without seeing what God wants us to see, we'll become false witness. We'll be those who only heard but have not seen what they heard. When we are encountering the word of God, may we ask God to open our eyes of understanding and see that which he's saying. May we see the voice that walked in the Garden of Eden, the very same voice that John saw, and he turned and he saw somebody who looked like the Son of Man amidst the candlestick. May we allow the Spirit of God to open our eyes of understanding, not just be hearers only. May we heard what we see, and after seeing what we heard, may we speak that and preach that gospel. Because without us seeing what God has spoken, we will be toasted to and fro by all sorts of doctrines. May we make it a personal thing that God reveal himself in our hearts, so that when we preach him, we're preaching the one we know, not just the one we heard. Hallelujah, hallelujah.
Siyabonga, thank you so much. Yeah, siyabonga kakhulu ngomyalezo. Uthi Paul ke asiqinisekiswe ilo ke esikwamukelile. Sipreche uNkulunkulu esimaziyo. NoNkulunkulu onathi, ngoba uthe yena uzoba nathi till the end of the days. And he speak to us each and every day through the Holy Spirit. Yiko akwazi ukureveal us these things. Yiko noSis Pamela was able to share a message because uNkulunkulu uyakhuluma bazalwane. Yakhuluma kakhulu uNkulunkulu. And Sis Pamela, siyabonga kakhulu na but Paul. Thank you so much, Paul. Paul, where are you from?
Don't worry. I understand onke ama languages. So that is Zulusame and Xhosa are not very nice. I'm actually in Limpopo. I'm in Phalaborwa right now. But somehow, okay. I think there's nothing called coincidence. I think there's a reason why. I think I'm coming here probably for the third time. And I don't take it just as a coincidence. And I feel that, you know, as the anointed man of God, the man who speak the oracles of God, you speak the true gospel of God. And that's what made me to keep on coming. And that there is something that God wants to do around you, my brother, that may you not be discouraged. Because at times, you know, people all that they get attacked, or the trials or the temptations are their own doings. But for you, may you only be attacked for the true gospel that you preach. Because even in the days of Paul, Paul was persecuted for the true gospel. And may you not be moved by anybody who will try to move you out, because it has become so fashionable that people are preaching another gospel, which is not another. But continue to preach that gospel. God has placed men who will support you from. You are not alone in preaching the true gospel of Christ. And God will make sure that those who stand for the truth, which is Christ, will forever be connected to you, because we are in the same body. We are not just bodies, but we are the body of Christ. Our bodies are just saving the body that we are in, which is the body of Christ. You are not alone, my brother, and I know that I'm not just here just for a coincidence or just passing time. There is a bigger assignment awaiting, much bigger, my brother. Continue to preach the gospel. Hallelujah, hallelujah.
Amen. Siyabonga, siyabonga kakhulu bazalwane. While you are speaking to the body of Christ, let me just share this. Today, when I wake up in the morning, I had this vision that I saw today. Despite ngiqale ngabona the persecution, the challenges, especially abantwana bakaNkulunkulu badlula kona and esikhathini samanje. So mangithi ngiyalala manje, ngilale ngibuya emsebenzini ngalala ngobani? Mhlambe ngilale ngabo 4. Ngoba bese ngivuka manje, and then I saw another revelation, ngibona izimpi futhi enkulu, especially abantwana bakaNkulunkulu ba attacked. So yiko ngize nale special message namhlanje ukuthi I can't just keep quiet, yabo. Because angazi ukuthi uNkulunkulu uthini kimi. So ekunye ke ngivuke nako namhlanje while we are speaking about the body of Christ, ukuthi asihlangane enqakheni umzimba wenkosi yethu uKristu Jesu. I saw a house. It was like my house. At the same time kube ngathi indlu yesonto nje, yabona, like a temple and stuff. So ngibona le ndlu le ivele yasushulwa, my brother. Angazi noma Paul, when I can you understand this isiZulu, maybe you can understand this isiZulu better.
Very well.
The message, yabo. Ungabikho umuntu othi usalele ngaphansi. I saw a house, a building, indlu. It was complete, siphelile siyonke. But kubonakala ngibona isisukile from its foundation. Indlu yonke nje yakhiwe like ngama blocks, siphelile in a roof and stuff. Isusiwe from its foundation, iphekwe truck, ithwelwe truck lendlu. Mayithwele truck, ngibona abantu bakhuluma lokhu nalokhu. Awu indlu isiphukile, kazisakwazi into ibuyele indlu. Isuke with ama blocks wayo, kwasala just the foundation. So the word said to me, mangithi mina hawu lendlu ikhishwe yini, isuswele yini kwi-foundation yayo, yini le ishekile, bebeyikhiphelani lendlu. Lathizwe nje thula ubukele le ndlu isazokwazi ukuthi ibuyele back to its foundation as long as the foundation isase right. What into engenza ukuthi le ndlu ingakwazi ukubuyela back to its foundation is because of i foundation mawukuthi ayikho right, ayikho esimeni. So mangithi ngiyobheka ngifika kube kwizinto la kwi foundation, mangibheka the word said to me isazokwazi ukubuyela le ndlu ngoba i foundation isi right. Mangibheka i foundation phansi esi right kwathiwa nje idinga nje futhi ukuthi la engathi idinga ukupheshapheshwa khona ifake izinto ezinjalo. Ngibona ngempela le ndlu ipheshe i-foundation ibe right. Ma ibuya le truck seyidilizwa le ndlu. It was very, very, very difficult ukuthi ibuyele kwi-foundation. Bekungekho lula bazalwane ukuthatha le ndlu siyibuyisele back kwi-foundation na. Ike yangathi iyatsheka kodwa lathi ngoba i-foundation i-right. I-right i-foundation izoma. Ngempela indlu igcina iphelile yama yabuyela back to its foundation. That's exactly uNkulunkulu ayenzayo bazalwane ngebandla lakhe manje. Ulibuyisela back to a foundation. Back. Yiko kufanelekile ukuthi uhlale true gospel of Christ. True gospel of Christ. True gospel of Christ. Yiko silinxenxa ibandla endaweni ezahluleke hlukene. Buyani kwakhe umzimba wenkosi yethu uKristu Jesu. There were certain individuals, as we are saying, who were also helping me because I was also part of those people abebebuyisela indlu to its foundation. It was not easy, but bekukhona abantu abebesiza kwakhiwa lendlu, abantwana bakaNkulunkulu bazalwane, ukuthi sibuyele back emzimbeni wenkosi yethu uKristu Jesu, siphume kwamanye amadoctrine esingawazi ukuthi avela. Kodwa ze sibambe idoctrine eyodwa, idoctrine yenkosi yethu uKristu Jesu. Kristu Jesu uye sisindiswa ngaye, yena yedwa, yedwa bazalwane. Ngaphandle kwaKristu ngivezile ukuthi asilutho ngaphandle kwakhe. Ukwakhiwa kwendlu yenkosi yethu uKristu Jesu kwakhiwa umzimba wenkosi yethu uKristu Jesu. If the foundation i-right, yiko kumele ubheke ukuthi mawuthi wakhe emzimbeni wenkosi yethu uKristu Jesu ngabe yiso yini sisekelo, the foundation. Is it the right foundation na? Bekuyilongo nje bazalwane. May the Lord bless you all. Angibonge nje kakhulu. Thank you so much. Thank you for joining. Bekuyi special live le bengaqondile nokungena kodwa umoya uvuma ukuthi ngithule bazalwane. Asiqiniseleleni simene emkhulekweni simbonga uNkulunkulu ngasikhathi zonke. God bless you all. Izobonana, izophinda ubonane futhi again sisiphamela zi. Izobonana khona request ayo manje kodwa isikhathi angisenaso bazalwane, bengithenga waphasi ngiyavala. Yeah, bengithenje ngiyavala ngoba ukuthi ngimaccepte just for 1 minute. 1 minute bazalwane, I'm gonna give him 1 minute bazalwane, sengiyavala. Mhlawumbe singabonana nakusasa kusasa ngoba isikhathi sisakhona. Sisazobonana bazalwane. Mzwakhe sawubona, sawubona mzwakhe.
Ya ngiyaphila baba, njani?
Siyaphila, siyaphila ncike, siyaphila ncike.
Hawu ncike yami, hawu cha. Angeze namhla ngathi uyadipha. Ngathi udipha kuba khona ne foundation yokwakha umzimba kaKristu. Bawukhuluma nge foundation. Ngoba i-foundation, if i-foundation ingeyinhle, angeke indlu ime ibonakale. Ngathi ngempela lapho nami eyi engizwa khona ukuthi hayi namhlanje umfundisi wami awuyajula. Hey, phela ngihlale ngilalela.
Uhlale ulalela.
Hayi ngihlale ngilalela ncwele ukuthi akuthi Nkosi yami. Hey. Ngiyabona uNkulunkulu umusa. Wey, lokhu kuwumusa ngoba if umuntu ezanga umusa ovela Kristu ngeke lezithelo lezi osipha zona usiphe zona unganikezanga umusa uNkulunkulu ovele umusa usitshene ngemsebenzi kaKristu ukuthi uKristu buyini. Zwile ncema, ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu mzwakhe, siyabonga, siyabonga. Hayi, ngumntwana nje kaNkulunkulu mzwakhe. Angisiyumeki, anginawo ngisho amagama amakhulu ncema yami. Siyafana nje mina nawe, ngumntwana kaNkulunkulu. Amagama amakhulu obafundisi noba nophasta, anginawo bazalwane, anginawo. Mina nje ngamukela ukuthi kuthiwa ngumntwana weNkosi, siyabonga. Uma ubona mina nje mina nawe, wazi ukuthi siyafana ncema. Siyafana, mese singabantwana bankulunkulu.
Ukhuleka nami ngifike kulolu zimo lakho. Asibonge baba, sibonge ncema.
My brother, sawubona, 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 sengiyabona nje sengivala. Siyabonga kakhulu mzi wakhe, thank you, God bless you ncema.
Greetings, greetings, Nxeko. Siyabingelela nje kuyifamily yonke egameni likaJesu. Siyabingelela. No, asibonge, asibonge Nxeko. Noma ngingazwanga ke, hey, bengekho kukhulunywa. Ngingene nje vele sokungasegcineni. I think bese kuthandazwa vele. Ngingene kanye noNosipho, but silibele sikhuluma ngale, sishare indaba ezinhle. Ake sibonge kuPamela. Suman is an overseer. Umengeza ukudoubt-a nje isipho umoya engcola asibeke kuye. She will help the church. Uzolisiza ibandla kakhulu kulesi sikhathi. Siyabadinga abantu abazobanehlo, abazoprofethela ibandla ukuthi uNkulunkulu uthini kulesi sikhathi ebandleni. Siyabonga nje ncekukazi ukuthi ungabi nayo ifiye, ukholo ukuthi uNkulunkulu lento ayimbulile uyimbule ngoba kufaneke yaziwe izwe lonke. So siyabonga kakhulu bazalwane. Lithi iBhayibheli onendlebe makezwe lokho umoya engcola akushoyo emabandleni. So nje ngikhothe nje le script sikaSambulo 3 Nceku, hey bafowethu, sisesikhathini sazi inhlupheko. Uthi uJesu olondizwi lokubekezela naye uzomlonda ngalezi ikhathi einzima. So nje siyabonga kakhulu bazalwane, yilokho nje ibandla kufanele ukwazi ukuthi liseyikhathini zenhlupheko. Jesu siyalile ngazo wathi imihelo iyoqala iye ngokuyiqine. So siyabonga kakhulu my brother, uma umoya engcwele lokho esikhumbuzo ukuthi hayi indeed yiso leso sikhathi. So nje ibandla siyalincenga bazalwane ukuthi sibekezele, sekuseduze la esiyakhona, sesongena ekuphumuleni bazalwane. May God bless you.
Siyabonga kakhulu bazalwane. Hayi, inkosi nibusise. Nceke umnisi, may God akubusise njalo, akuqinise ushumayela ivangeli mzwakhe. Akuqinise uNkulunkulu. Mr. Paul, may God bless you, akubiyele nomndeni wakho. Pamela, uNkulunkulu aphinde avule elinye ihlo futhi lokuthi ukwazi ukubona iy'mfihlakalo zakho, ubone izinto ezingakenzeki, ukwazi ukusiqwashisa. UNkulunkulu akusiza kakhulu, akubiyele kakhulu. May the Lord bless you all in the mighty name of Jesus. Nisale kahle bazalwane, sizobona.